It's finally me in Bella, Putum Tala.
That is it,
Makel. Bang it in the Mavi Minotas at the Sal. Jobbing was a routine's commission, would say, you was crazy.
Hey, hey, who will
be
when?
Oh,
but if I get this lady, Lena, you'll get him a shaggy. Will you sing along?
Sambulo,
Putum Tala.
Who cannot tell my Makel?
I put on Tala Minang Sailor no my sip is no and Sata.
Oh, wait and plan a corner of Tilos was a true Paul.
I couldn't put
Agana. Wake up, Panani. It helps you, Muda. Woodsy. When I put. May I be sick thing and see no market. I will be called. Ebese wena uthi ufuna sikubekela kulesi sihlalo lesi ungalipi
bawo makela unqobo uqinisekile ngicabanga ukuthi uyena ozokwazi ukuthi asimele ahlale kulesi sihlalo
asibonge
bonda bezethu hey shaya wena
umthetho wakho umandisa yini lo yenzayo wena sekushona ilanga la wena uzasulana nalo nalayo amabhodlela amathatha aphihlike lapho uyakwazi ukuba useless wena
hayi bo hayi njani bale useless phakathi kwami nawe sana la ti useless njani sana la mgqobo bethwa ngumnina wakho wakuthi mpama bhuti wakho wakuthi funqula hayi ngenwele ti useless njani hayi sana phoka ungakwazi uthi kangolu hlobo kubo ngobe belapha go all of a sudden you are the brave
hayi ngena apho wena
ndiyangena abakhona kude funa ndibabize baze bakuphinde
sibandise nokujwayelana yazi awuphume uphume la kwam awuphume uphele la kwam wena manje yangizohawu yangizinthini
hawu uyangishaya oh yangishaya ngokushaya mna uyangishaya baby
wana ngicela uphume wey manje sawindaba indaba ukuba ngisicela uphume wena
okay clean up, baby.
Ntokazi wasulukhipha nje lonke ke nawe ikhono ukuthi ngithini mina awukahle awushaya umuntu babula inzazi hayi awumncane
ngathini kwena ngokukhuluma kakhulu
cha ke ibalela khohlwa ukukhuluma kakhulu lokho engikushoyo mina ukuthi ubabula inzazi njengoba silathi
ubaba usemithingini mina ngidinga ukuba busy cabanga nje sesenza lento right under his nose na his nose
lalela ngiyakubuza impela lokho anginankinga naloko kodwa leyo ukuthi la mina ngifuni manje cha ngone ngathi komile ngibuye ngelinye ilanga
ngiyazi uyigwala uyigwala baba ngoba phela bengithi dindi gijimise igazi
lalela uya wabuyiswa ke lawo mazwi akekho okubiza unqobiza ithasa uyigwala uyibona lo noma ungangikithi hayi bo ema ewe
ukhuluma kakhulu
Uyakhumbula ungikhahlela mqhele kahle ngisokwenja. Ngithola ingane yakho. Ngithola nganethuba lokutshela.
Wenzeni qala.
Ngazi ngifuna wazi ke ngiqala ukuthi unegazi lakwaZulu ezandleni zakho.
Ngabeza ngobumnyama nje. Sihlangabeza ngehlazo. Nizosithathela umfowethu umpande. Kanye nentodana ngamfowethu umvelo. Yona impilo. Yona impilo enisibekele yona la ekhaya. Yona impilo yethu le. Siyoyiphila thina. Sikhule ngaso lezipha. Namhlanje la siyakhona sikhona naso. Lempilweni sibekele yona thina sayasa. Kodwa makuyiwona mphephe nifuna ukuyizwa le. Kulungile. Sizonika lento enifunayo kumakhe.